utaratsinda ingorane uhura nazo ntawe uzinezwe niwatsinda niha abantu bazozikoresha nk'icigwa.
All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabaha ikaze mwebwe mwese muri kuri Isanamu TV online, namwe mumaze kugira subscribe uti ndabakunda cyane. Nimba utarayikora yikore for the love. And today turi muri exclusive interview hamwe n'umusore wacu, umuhungu wacu kuva muri Nanje Ndaririmba competition, yarashyize muri finale abantu benshi muramuzi, yitwa Don Divine. Ikaze my brother.
Yes bro, umeze
neza
cyane.
It's a pleasure kuba duhuye for the second time after competition.
It's a great honor to be hano nyine kuba naje muhira je nama ndahita muhira.
Yeah
rero biba biryoshye cyane.
Okay, how is everything?
It's good, it's fine. Go
ishure twarahejeje
ubu turi mu buzima bwo gustrugglinga.
Hajya wize ibiki?
IT, computer science.
Wigiye
kuri summit.
International
institute.
Okay, mu muziki muri rusangi?
Muziki muri rusangi ni bon, ndacyakorera imana kwa kundi nyene mu ishengero, muri korale, n'ibindi nyene umuntu agenda arasunika polepole.
Hajya muri competition ya Nanje Ndaririmba, waririmbye indirimbo nyabaki?
Naririmbye sekuru mudidizo, trap.
The sampling egatuku niyari meze.
Utaratsinda ingorane uhura nazo ntawe uzinezwe niwatsinda niha abantu bazozikoresha nk'icigwa kunanigwa burya n'imfubyi gutsinda gufise ababyigihumbi bukenye babize utunze bavuze kuko wabaye ntuze bakunda ubukeze. Ukenye babize utunze bavuze kuko wabaye ntuze bakunda ubukeze.
Okay, nimba warakurikiranye Nanje Ndaririmba competition, yari yarafise chemistry na Gungaho. Gungaho cyagiye
cyane cyane umuntu wanje
mwararirimbanye waramufashije kuri chorus na waragufasha. By the way, ijya idea yaje gute?
Gan nasanzwe ndamuzi kandi naramukunda. E la première fois namubonye kuva nyine dutanguye sessions zo gupasa passation, twarabonanye ndambwira eh Gan nawe waje umuntu nemera turahuriye ga
mani
cha turahagenze. And then andi ma steps twagiye twegera imbere hama turahura araza muhira turakora
cyangwa kujya nyine. Okay, after competition muhira mu kibano bagufata gute, like their feedback?
Taraba umuntu akomeye uranakubata kwemera bigiye mpejeje kuvuga utarahagarara imbere ya fizi umwengura umuririmbyi asanzwe genre abantu bemera ikintu nyine ari uko habaye ikintu gifrapa. Sino hariho abantu bacambwira dombwa abandi urashoboye kandi naho utabaye muri batatu usanze buri mufisi ingabirano hama muhira ibintu by'umuziki rero ntibabyumva rwose urumva n'abantu bavuga ati jayo nta ngorane ari batangwe ariko kushigikira wabonye negeye imbere gushika muri finale n'abandi muri board duvana ikintu bariko barafasha byari fine n'ubu rero biracameze neza.
Muri Eglise baca
bifata ishengero n'ibindi bintu ishengero barashatse kumpagarika ngira narigeze kuko abacishiriza ko abantu baraharaba inama ku bw'iwanje umuhungu yarengeye ishengero n'ibishobotse kandi yisigura imbere y'ishengero ati je nari nzi ko ari ikintu gisanzwe ariko bo bavuga ati ndiko ndacafuza ishusho y'isengero umubiri wa kristo
kubwawe wabifata gute byari byo canke wibaza ko
kuganira none umengo n'ibintu bisanzwe kubera c'est juste kuja muri competition ukaraba ce que tu vaux vraiment nimba ari mwijwi nimba ari mu kwandika kumva twarandika nimba ari mu byiyumviro mu muziki hama ikindi ningene burya na kahateho umuntu acagira amaze guhagarara imbere ya fizi wajya n'iyindi donc ya imirite umuntu aba yibaza ko afise atirika ndabikunda igihari mujya nasanze yari challenge nziza kuri jewe
family
yari fine n'abaririmbyi n'abanyamuziki nkanje.
And by the way, rafise mupeti muri wa yo ni petit frère
petit frère
arakubita gitari
bya tari
sana
arakats
ego and by then tuvuga ati sasa kubana na ntatsinze muri final ya Nanje Ndaririmba. I'm going to start my career.
Yeah.
Okay. Niki cyatumye wiyumvira like go starting your career?
Nibaza ko hariho confidence utabufise. Je kuri je ho nta nari fise. Ari bagenza aho urabambira no muri 2018-2019 don sohora indirimbo. Tana kumengura bishoboye. Ngavuga ati wapi? Je nirabye niki jangalia. Ah, yiwe kandi bado.
Bado.
Nuko ariko nyuma yahaje umuntu agenda aronka nguvu ati pushinga gerageza urwo abe ko bizokunda mugabo nihaje ari naciye baratwa bari batwemereye n'uturirimbo muri Bantu Boy
yego
ndasaba programme byaragoranye gatoyi ngaravuga ati okay reka je nshiremo amahera yiwanje nkore ndabe niho rero gukora audio
acyazana indirimbo yitwa Tembagaza.
Yego twitembagaza
indirimbo nziza cyane ifite iminota 3 n'imisegonda 30. Nide yakoze video by the way
video yaba yakozwe n'abantu babiri nuko hariho umu director ubwayo yabikora byose n'uwashutinze
yashutinzwe nande
yashutinzwe n'uwitwa Kevin.
Kevin
Mugenzi ya asanzwe ari umu director hama n'undi yitwa director ish ya niwe yaciye yegeranya ibikorwa byose aramonta gushika rero igikorwa gihera yakozwe na babiri rimwe
hama audio
audio yakozwe kwa Betty Best.
Betty Best
ya Bantu Boy byaragoranye
ucuragenda kwa Betty Best.
Betty Best.
Okay. Ucishirizemo gato bariko baraturaba ba bumve indirimbo kuri meze like Tembagaza.
Gato bus. Ya, gato.
Na kare kare ni bon.
Okay. Mbiricho ubuzima butoma. Igihe cyose nzoba nkiriho uzo mbiricho urupfu rutazonyaka igihe nta zoba nkiriho ninagera mu mwonga uzu yumwiza nzokwiweza za nyonga zawe reki bya mbere byose bimbere ubuhombe maze ngendere mu nzira zawe ikibi cyose kiri muri jeni canje ikiza cyose kiri muri jeni cyawe Tembagaza ameza y'umutima ayo mumanisha inguru yawe mana oya nusige ibuye rigeretse kurindi gushikungize ubaho kugawa tabunde.
By the way, n'indirimbo nziza nimba uri kurayumva nga hari ibintu atashyizemo nja kuri YouTube wandike Tembagaza by
Divine Gift.
Divine gift.
Yeah.
Hey, uchivona, ugire subscribe. Nindirimbo nziza tumushigikira umuhungu wacu, umusore wacu. Azubananya ibikorwa byinshi. By the way, iyo ndirimbo wayisohoye wewe nyene uburyo bwawe cyangwa urafise abantu bagusupportinga?
Birengera ndabivuge nshimitse. Ewa, harimo suri nyema zikaze na nka karakter. Nukuru muziki uragoye gukora usaba ingufu
exactly
kwitegura
na cyane
amafaranga gacuca mu nyandiko video ibyimbiro byose gushika ubu byose nje ndavyikorera kuva ku cyambere gushika ku cyanyu ya ariko ndizera ko ingire Imana izomfasha kuronka abafasha ariko abakunzi b'isanamu n'abakunzi banje biciye mu isanamu
batange support nkubishitse umuntu agashaka kugushigikira bayega gusenyinge biracyamo
cyane ibintu byarutama byo kwiga ugasanga biraciyemo cyane bimwe mu biganiro gusa
bimwe mu bintu bamusaba
bimwe ibintu no musaba nyaza ko ari kuganira kurera nk'ubu abantu basayininga gutandukanye ahubwo ati nzogukora indirimbo imwe mu mwaka zibiri mu mwaka canke nzogukora video imwe mu mwaka ibyo byose ni ibintu bisaba ko muganira ukumva ko biri avantage yabakuriwe yabakuriwe batanumwe apfuno wundi ariko support yo irakenewe gose nta muntu yo kwishoboza kubaka carrière y'umuziki ari wenyine
Tembagaza yarakuvunye cyane
yarampfuye
uburyo bwinshi
yego bra
Inyuma y'iki gikorwa tutege ko azoba hari izindi zikurikira cyangwa bizofata umwanya kubera uri wenyine
mu byo nashaka ni ibintu nkeneye kutamara nyine nk'igihe kinini umwanya munini ntashobora gutanga ikindi gikorwa nk'ubu precisement ndafise audio ariko urumva biba bigoye gukora video niyo iremereye rwose kuruta rero hagize uwumfasha naho yuba uko ashoboye kose biragira icyo bimara ariko kandi urumva muri uwo mwaka utarahera ni icyumviro ofise nkeneye kuzuza album nkeneye gukora album gushika umwaka uheze donc kuva ubu gushika umwaka uzohera 2022 gushika ihere nkeneye kuzoba nahejeje album ndiko ndategura ndirimbo zirahari ziranditse
full of gospel music
Changi, you're gonna mix. Gonna mix in a society. Yeah.
Okay. Tembagaza, kubwa ugerageje kuraba abantu bayakiriye gute.
Ukuru bwa mbere manza gushima. Jewe amaze kuraba nkubu iri presque 1800 yari njiyemo. 1800 personnes ari ugitangura. Kuri wana ko baba bafashije gose hari abantu nabonye bandungikira tiraba kuri Facebook
baza kukira bigeze muri nka 3000 baza kukira bakino
kigeze haleluya nasikia sasa mkuu wangu nabonye kuri Facebook abantu bakandungikira screenshot ati mani raba nagushije kuri page undi raba nagize uku nashize mu group no kurinda bashimiye byimba mutima nta hamwe indirimbo yogera atari umuntu agufasha ukuboko like mwebwe isanamu n'abandi benshi bashoboye kudufata ukuboko kandi twe abantu muri gospel biragoye cyane ho ashobora kuba twigeze gukora pole ariko je remercie le seigneur aho bigeze abantu 1800 bamaze kuyumviriza sibaki ni benshi bra rero ahubwo yogira icibafashije cyane indirimbo bari kubarakuramo c'est l'essentiel
Nanje ndaririmba yarakuzaniye abagenzi bashasha muri competition
cyane
bajya mwari kumwe cyane ba
bajya twari kumwe hari abo tukiri kumwe like shofan turavugana mutama don juste wewe yarasanzwe ari umugenzi twari tuvugana apeles don gulan basi nayo ndamuzi neza mugubu twigumye turi abagenzi gangaho umugenzi hariho by the way umuntu twavugana mugabo umva bicabira cika nahari giye bicika ntuzenya amandine baravugana mugabo byaracisa na hari gusa nk'uwo twawe n'ubuzima gucya undi gucya at least muri kino gisagara ca Bujumbura biragoye
twa expecting ko muri iyo album uri kurategura ko azoba ari wa collaboration nabo ba abo bagenzi bawe bo muri Nanje Ndaririmba kuko hari abaciye muri Nanje Ndaririmba batararonka uburyo bwo gusohora indirimbo zabo waracyumviriye ko icyo kintu
by the way hariho appellations kumwibuka
I know
appellations twari twapanze yeah twari twapanze gukorana indirimbo kubera ngira muri bantu bo wana twe twapanze ari baduhaye indirimbo umwe chacun rero hariho n'indirimbo imwe twese twari dusangiye gukorana
twe na
bajyandwi
set ya
hariho rero twe twavuganye na appellations ati twize gukorana indirimbo vraiment wewe umva n'umuntu wanje ariko byagiye abamwe amakontretan je nari napanze programme na mutama and the mic kacara agenda hamaje abama circonstance manager na CEO baragenda hanze bantu bubana ko ubu yarimutse numva ngira ibyo byose byaraperceive ko tuja gukorayo sino biri mu mupanga indirimbo twarahejeje kuyipanga na Perez we must do it rero n'abandi bose abanyemereye kandi bikunze ari igihe akwemera ugasanga ariko biransi imyanya ko duhura ko dupanga gushika kuri final
ya
project
ya
aho bizokunda we must kandi byo bari byiza cyane.
Okay, ku bari ko baraturaba edition ya kabiri iregereje iri hafi, wababwira iki bajye bafite imano bari home nyene bavuga ati wapi jewe oya n'ubumengo nobananye niririmbira
iyo jeje nyine hari amisite
ndi muri dushe ibintu byo
jewe hari abantu batatu amaze kunyandikira bambaza imeze gute ko nabanye deuxième édition nyene nkuri nta na kimwe nta mafaranga bazobasaba bashaka kubashigikira. Nimwabona hageze kuja gupasa bazobahamagara bazogenda babikurikiza mu mugende jinda basunika vraiment ni mugende mukore kandi wewe nyine utibaza ko ushobora gutsinda ushobora gutsinda ugasanga uratanya amafaranga utanya n'ibikorwa cyanke genda ugerageze urabe natwe bwe ntitwatsinze ngo kamema hari ikintu twatahanye ko natahanye kwiyumvira kwandika gukora indirimbo nziza ishobora gutuma abantu boyumviriza mu buryo butandukanye bwo mu muziki cyanke osi no kuraba ko by'ukuri urumuririmbyi cyanke nturumuririmbyi.
Okay, anything you want to share ku bantu bamaze kumviriza Tembagaza? Like nimba ari kubashimira, nimba you have something uzobashikiriza vuba, talk to them.
So ubwa mbere nshimiye abantu bose bamaze kuyiraba, abantu bose bamaze kuyipartaja kure, amaze gushika aho nyine umaze gukora, nukuri ndagushimiye, ndashimiye ama media amaze kumpa umwanya. Isana media n'ayandi ma media yose kandi ndibazanira n'abandi bazogenda badushigikira mugabo ndabasaba tubandanye mudushigikira tuba twabikoze nivyo kugira bishikire abantu ariko kandi ntivyo kwishikana aho bija atari abantu badusunitse badufashije. So merci kubabikoze kandi please help us kubishika kure.
Thank you so much my brother.
Thank you bro.
It was a pleasure to have you. Hama gani muhira. Niwa sori kindi uzoza.
A great honor kuba hano nanje. Kubera ari muhira nanje nzokwama.
Welcome kabisa. Ndagushimire wafasha kanya ko kuraba ikiganiro cyacu. Hama ndakubwire ni indirimbo yiwe iri kuri YouTube. Genda wandike Tembagaza. By Don Gift.
Divine
Don
Gift.
Divine
Don nayihinduye mu Cyongereza.
Divine Gift.
Yeah.
Ucyisanga unyene ugire subscribe hama uzuzura ronka ibikorwa bitandukanye zo zarabashikiriza arafise na album agiye gusohora mu minsi iri imbere before ko uyu mwaka uhera azoba yayihedeje azoba arimo ama collaboration menshi n'ibindi byinshi surprises abateguri. Ndagushimire cyane hama nimba utaragira subscribe bikore for the love genetswe Gibril twari muri exclusive na Don twari kumwe na Divine Gift muri exclusive interview umwandisi w'indirimbo Tembagaza. Until next time, thank you for watching. Bye bye.